barke yow lo ci barke gor gi kam
barke
yow ci barke gor yalla
yalla fay la
yow inshallah inshallah
waaw
wala
inshallah
gor.